Mwambe nadubuye kane nize amashuri ane ndindira gato
ndaramara kokana kokana kokana
nize nadubuye nize amashuri menshi sana anuma sumba amashuri
ari karateri intege cyane cyane abanyeshuri badakeneye
kuko iyo badindira gato ndindira gato
nkuko musanze mubimenyereye bakunzi ba Kiago Media TV muri kumwe na Chris Miguel chers auditeurs et auditrices turi kumwe no mushinga na Radio tukaba twovuga ko dusa n'abamufashe ku nguvu ariko twabimusavye mu cubahiro ciwe kwera tumusanzeho mu kazi dusanzwe dukora dutegerezwa gukorana n'abantu basanzwe berekana
nkore bya mfura nziza
ngo bya mfura nziza umva mu bisanzwe nkuko yasoza bivuze yabivuze abamenyesha makuru n'imbonesha kure z'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abantu nk'aba basanzwe bakora umuziki mwiza bagiye barerekana ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi ntidushobora kumureka ngo aducike niyo mpamvu tubona twagufashe Farijo
na province wari wabikoze
Argentina aho nayadukariye nawe yari yatwimye umwanya Argenti cyane none gaharijo twebwe twashaka tumenye neza na neza idonido mwoba ko tubasanze ngaha mwari mugira mugende mwari muri mubiki kandi twadusa ubona hari abantu benshi ngaha baje mu manza zitandukanye zo kuronka impapuro z'umutsindo
musanzwe jewe na jemerekeje no mu petit toi chacha no mu danseur wanje dukoranye kuva muri 2013 nabo dukoreye kuva muri 2013 na badanse banje hama muri bo bavuga yuko umwe muri bo ahagije ishuri abandi bararangije niwe yari mutoyi kuri bo kuko jewe mu bisanzwe uri ku ruhande rw'iwanje udakurikira ishuri y'abantu twumvikana na gatoya
hari jo ngo musanze mwumvise ingene yivugiye ngo ntabwo vyoroshye kuja mu mugwi wo kuba umudansere utari kurafata ishuri none nkuko tubisanze tubimenyereye abadansere kenshi usanga badakunda ishuri we vyagenze gute kugira ufate iyo organisation ubifate mu maboko ufate ikintu kwita abo abana kuko abo bajene bakiri bato ubashire hamwe hama ubemeze ko bateza gukunda ishuri amemta bashobora kugira n'izindi nkinamico cyangwa gutamba umuziki
wabo bisanzwe benshi baba batabizi niba twaritororokanije gutyo tuja hamwe ni gufashanya hari ibyo bamfasha naje hari ibyo dufashanya hagati yabo urumva turasunikana mu bisanzwe bari ku ishuri hari umwanya w'ishuri hari n'umwanya w'amarepetition hari umwanya w'amaconcert turi mu maconcert urumva bijya turonka ujya mwimbu turonka hari igihe ushobora guterera mu kibanza cy'ishuri kuri bamwe harimo n'abakora hagati yabo baje gishuri bakora urumva jeje yinaciye ku ishuri narize ndanda nkora muziki mugabo hari umwanya wa muziki n'umwanya w'ishuri narabikurikirana kujya vyambereye niko ndavyigisha abandi shobora kumureka ngo atumutwe mu byo muziki gusa yibagira ishuri nk'uyu biranshimishije sana hari agakadu namuteguriye ntigeza kukamuha kandi ndamushimira rwose kuko numpeti azi gutamba hagati y'abandi kandi afite ishaka kandi yubaha afite indero nubwo yize bigomba guhura na gato ariko ndabishima kuba ahegeje ishuri kabisa
umva waramushigikiye cyane harije avuze ngo afite surprise ikomeye cyane aza kugirira umudansere wiwe uyu harije musanzwe umubona mwese muramuzi mu gihugu cy'u Burundi ari mu baririmbyi boba barashoboye gushika kure cyane batwaye za prime musique batwaye ayandi ma award atandukanye bashoboye no kuririmba indirimbo zo guhayagiza igihugu cy'u Burundi no kwibutsa ko igihugu cy'u Burundi tuza kugikunda tukaba abapatriote tugakunda igihugu cyacu cy'u Burundi none gaharije wo wabwira iki abasanzwe bakorera aba Kiago Media TV nk'abasanzwe bavuga ko mu Burundi atamahoro ahari koko we wovuga message nk'iyihe kubwira abari mu diaspora abari mu bindi bihugu bitandukanye n'abandi bajene bakurikirana umuziki w'u Burundi wo babwira iki nka wewe harijo
none mu Burundi yase ni ibintu rinda kuvuga wewe ntubibona ko hari amahoro
oya amahoro burya amahoro atangurira mu mutima
kuraba urujya n'uruza amabisi meme na corona nacyo yatugize
hari jongo na corona nacyo yatugize umva ikiganza cy'Imana Imana y'u Burundi yahoze
u Burundi ni umutima wa Afrika ni igihugu navuga ko Imana yakunze Ebola yaraje ntigeze shika nga yahereye muri Congo corona yaraciyeho simbwa mu Burundi turi de game abantu baraja ku mirimo ukuri kwamye abantu turaja ku mashuri mu mabisi tebwe twamaturindwa n'Imana igihe cyose
mbega harije ntagukiriyemwo nkuko umwanya waduhari na mutonya ndazi mukanyu
baravuze ngo emetre ngo tse tugira emetre
wavu mpindure wavuze ko corona atakibatse
nta ndiyo ndabonaga nta ihari
voilà
rero umuntu wigeze kumbwira antere nkuru ngo corona ugire gufate umbaka ngo ufite 5 milioni muri konti.
Mwisanze acatse kuba kokoro nifata abatunzi. Ari kirafata nabakene twebwe nubuntu nubuntu ngirwe n'Imana. Hari jo none wewe mu gihugu cy'u Burundi nkuko usanzwe uzwi cyane kandi ukora ibikori nka wobwira iki abantu bari ko barakoresha ugwaruka rushasha kubakoresha nk'abadansere bamwe bugasanga bahevye ishuri abandi bari ko baraja kunywa bya biyayura mutwe mudufaranga mu bamwe abahaye mwabahemvye mbega wewe uwo utanga message yihe kuri abo bantu kugira bashobore gufasha ugo rundi gwaruka ruje rufise amaraso mashasha muri industry muziki cyangwa mu ruganda rw'umuziki
ubisanzwe uri kukoresha abana bakiri batoye je sinkoresha abana bari bari nka CGM umaze kujya ku CGM kaje 7e ngaho twashaka gukorana kuko uri CGM nka gushira muri ibi byi wanje ni benshi bambwira ngo nigishiriza umwana wanje kuririmba iragute nkambyageze mwaka ngahe ngo aracaye muri premier nkabwira nshobora naho kugira gute nabanza jabuki yegera imbere gato nko mu mulani aho ndashobora kugira icyo ndamugisha cyo gitonya naho nyina pana sana ndamugisha mugabo ndamugira ni hengamira sana sana mu byishuri mugabo urya akiri muri premier uri kuramwereka ibyo bintu usanga yatakariye muri ibyo nyene bya muziki rero icyo nshaka kuvuga ni iki niba uhamagaye gwaruka nkugo kugira mukorane swate muri ibyo bya muziki cyangwa iki uba nk'umuvyeyi wabo ubaho ubahanura ubacira inzira babwiye ati numero kunyabuna ni mwitware gutya ko bari ko barakura ejo higa ejo ni bakura azavuga ati hari kintu yadutekereye yatumariye mu gihe twari turi kumwe gisumba amafaranga urumva kuko amafaranga washaka kuyarondera mu bundi buryo bakuze mugabo kijya kintu wabahaye nk'impamba muri bo kikabafasha imbere nawo bakazogiha abandi nico ciza
umba imbuto harijo ariko aratera muri generation shasha cangwe mu maraso mashasha dufise yugwaruka rushasha kuraza arifuza yuko ngira nibaze n'umuzamuka zo bayaraciye ku nebeshuri
birashoboka
uko majority yavuga ko abadansere ntibakunda kwiga niko dusanzwe tubimenyere
ivyo ni mentality y'abantu kujya bavuga ko kera baririmvi ari abantu babanyarumugi ari abantu batize ari abantu baba barbar bambara ama pocket down
ariko ivyo vyavuzwe wewe uri muri rimvi ariko kandi wari ku ishuri
hariho nabakibifatuko gushika kuri no munsi mu mitwe y'abakifatuko mugabo siko biri kuririmba ni don ni impano umuntu abafise general ushaka kwifatanya nibindi urumva ni impano si vya bose mekwere ki mu taxi vero ataririmba ko ru taxi vero kwere ki je ndirimba kwere ki mu motara ataririmba kwere ki wo taririmba urwo ukora ibi urumva
nje ni kubera nyene donc niko kazi nsanzwe nkora wewe uwo bibona ashobora kwimagine ati ni kubera Halijo ashobora kuba yarabironsemwe ama miliyoni ateye ubwoba kuko benshi barakubonye ku mateleviziyo atandukanye benshi barakubonye uri kuraduza idarapo ry'igihugu umbabarire cyane sindi ko ndavuga nibavuye gutera kaci mu ijoro ariko utashe heureusement nuko no ikinejereje nuko biryoshe ko afite na déplacement ariko arashobora kuba we yarabikunze arabibamwe cyane kubera byamwinjirije ama miliyoni hama ashikandi kurundi rwego arajabuka mu bindi bihugu arakora ama live nko mu bihugu vya Kenya muri East Africa hatandukanye barabona ko ashoboye kandi nubu aracaduza ibendera y'igihugu avuga ko hari amahoro mu gihugu mbega Halijo ubu muri 2020 muri 2020 ko corona yateye ukame ngo isi yose ibintu byose byarahagaze wewe utegura ikintu giki gishasha kugwaruka rushasha rujubu uko abantu bose bama bafise photocopy hari nk'uwo twahuye dernierement yiyise Halijo yimwesheje nk'uko wimwesheje yambaye amarori gwacanga yarondiye nawe agashati nk'aka wambaye no munsi agaca yita Halijo mbega wobwira iki ugwaruka rushasha turabona nabanyeshuri bakikuje ngaha wo tanga message nki kugaruka rushasha ko wabwiye ko wifuza ko bakunda ishuri kugira ngo ejo nimba hari uzoshobora kuririmba cyangwa umwaka wa muganga agume mu vyiwe yubashwe
mu bisanzwe kwiga ni vyiza sana kandi abantu bari ko bariga je wenda ndababwira ni courage kandi bigana umwete n'Imana bafashe bige bamenya mugabo kwiga kandi ukiri mutoyi rondera n'ikindi kintu kimeze nk'umwuga cyo kwibika muri wewe sivyo cyo kwibika muri wewe ushaka kwiga mugabo ufite n'undi mwuga ku ruhande ejo higa ejo bishobora kugufasha ni benshi none je simfite diplome yanjye
ego ndabizi cyane narigize no kubona wambaye uniforme za noir blanc era
narize ikayi nari mfite ubwenge
yari wewe wambaye noir blanc cyangwa cyangwa wabwira ko ari Michel Arcan cyangwa independant
septième nayita sintubwishime septième nayitanguriye kuri lycée de Saint-Esprit niho nize niga gute
kandi nti byari byoroshe ijya periode umuntu wari yose bakunzi ba Kigomedia TV nti lycée Saint-Esprit ntabwo byari ishuri byoroshe ku munyeshuri wese bapfa kumworienta yo kuja kwiga urumva no kuvuga ko ari mu baririmbyi bashobye gukora cyane kugira baje kuri lycée Saint-Esprit none mbega wewe garagije urikuvuga ko wagiye kuri Saint-Esprit hari abanyeshuri bari kuri Saint-Esprit ubu bo bako barifata nabi
oya sinibaza
barahari barahari hari ndero mugabo indero indero
kandi ubu unye
sinajya ushaka kuvuga ko
Saint-Esprit yose amashuri yose
nta shuri riburi bigaba no ntwavugire kora
wacu ibigaba barabigorora
voilà mugi bigaba vyamaho bakunzi ba Kigomedia TV bakunzi ba Radio mwa mugi yobwi wobwira iki abakunzi ba Radio bakora bono kuraca kuri no television cyangwa kuri no mbonesha kure ya Kigomedia TV umwanya wababwirije akajambo kanyuma nyabaki batibagiye
bakunzi ba Kiago TV
nabakunzi bawe cyane cyane
nabakunzi ba mbanje Kiago TV kuba ariyo inyegereye muri uno mwanya nabakunzi banje icamenda basaba nuko mwogira subscribe kuri no TV yanyu kugira mubandanye kubona ibiganiro bitandukanye bica kuri iyo hamikini nacho muke mujya kuri channel iwanje ya YouTube ni Radio mukurikirana ibikorwa by'iwanje niko kunshigisa amafaranga ndabasavye umutima urukundo gusa nimwa binyereka muzoba mu ntege imbere kandi ndabakunda sana uko aho ngeze mufise mu ruhara urumva
ngoma miliyoni afise uyu munsi ayakesha mwebwe ni mwebwe mwatumye ronka ya mamiliyoni ni mwe mwatumye ava no gufata taxi moto ko rageze gufata taxi moto babare cyane uno munsi na taxi
ndumva yarayifashe
mu guno munsi gabafise imodoka yarahindagura imidoga
haro nabanje kuri Prado yanje
ndabizi navuze kuhindagura
amaguru abiri
ni Prado y'amaguru abiri lega ni vyoroshe uyu yaribuka naho yavuye kandi akaba bashimira cyane ko ari mwebwe mwatumye agera uyu munsi ari mu makonsera atandukanye yo mumubonye mukaduza amaboko hejuru ni vyakeneye ko mufyonda subscribe mukajana kuri channel iyo ya YouTube kugira ngo na Instagram kugira ngo ibikorwa vyiwe bibandanye bitera imbere harijo
n'abandi kandi
harijo reka tugushimire kuri uyu mwanya navuga ko tugutwaye ariko warufise ibindi bintu bikorwa byinshi wari gukora.